What's your name?
Debbie.
How old are you?
19.
What's your name?
Mandy.
How old are you?
18.
What's the name of the band?
The Rhythm Sisters. 1, 2, 3, 4. Da 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 da.
Shoot.